ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khanguye ecaweni lecawa siyenzele wena ingakumbi. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku.
Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje.
Naso ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Okokuqala ke bawo, okokuqala ke bawo. Masithabathe ithuba sithi kuwo wonke umntu olinina.
Ewe bawo.
Kweli lethu ilizwe. Masithi happy belated Women's Day. Siyathemba into yokuba niye nalonwabelo sukulwini kwezintsuku zigqithileyo. Benibekelwe lona. Ngenxa yoko ke abantu abaninzi baye bane long weekend. Sibulele ke kumanina eli ngokuba esiphe i-long weekend. Sithabathe ithuba ke kumntu wonke osibukeleyo sibulise, kumntu wonke osimameleyo sibulise, kwiindawo zonke enisibukele nenisimamele nikuzo le icawa yabantu abangacawiyo. Igama lam nguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi.
Ndincedile ndisebenze nawe.
Ewe bawo.
Ngoba bendingamazi
belated. Ewe, masithi belated babo.
Bendingamazi uba usetyenziswa na kumama. Usetyenziswa kwabantu abazalayo.
Xa beyijonga kaloku uba bazayibona le nto. Nangona nje siyenza ngosuku lwabo xa sirekhoda. Kodwa xa beyibona bona abantu abangamanina eli bazayibona seyingubelated
babo. Hayi babo, ndicinga kaloku xa uyigqithile le yayi i-birthday.
Ngubelated birthday.
Kodwa ke masitsho ke sithi belated bentontoni kumama.
Ewe bawo.
So siyathemba ubana benelonwabele usuku lenu. Phofu ke kudla ngokuthiwa yinyanga yabo lena. Masithemba ukuthi niyayonwabela ke le nyanga yenu. Sithemba ukuthi into eqhelekileyo ukuphathwa kakuhle kamanina okanye izawuba yinto eqhelekileyo ukusuka ngoku ukubheka phambili singava ezinye izinto. Busozitshilo kanene bawubonga.
Bendisichazele bawo.
Oh hayi ke mandibulise ke kumanina ngokukhethekileyo, ndibulise kootata obhuti osisi nakuye wonke ke umntu oliva ilizwi lam ngelisi lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masithemba ubana ke size ukuhamba nala manina kude ibe yilo mini okanye ibe lelo xesha lokuphuma. Igama lam ke ndilinina uAnele.
Hayi okay andikuvaka kakuhle uba uthini.
Hayi bawo.
Igama lakho
yintoni
lo mzalwane? Hayi ke bawo, masibulele, masibulele bawo. Singayitsalanga kakhulu inkonzo yamanina bawo. Singayitsalanga kakhulu inkonzo yenu bawo. Sesiyivula ke bawo inkonzo yanamhlanje kumthandazo. Thandaza bawo.
Yizibe inkosi yethu nguYesu Kristu Thixo wethu, Thixo ongunaphakade. Siza phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo. Siza phambi kwetrone yakho Nkulunkulu wethu, sibulela Thixo wethu ukuthandwa nguwe, sibulela Thixo wethu ukulondolozwa nguwe, sibulela Thixo wethu inceba osibonisa yona imisa ngemihla Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu, xa besivuka Thixo wethu olungileyo usibonisile inceba yakho Thixo wethu olungileyo eyogqithe eyayizolo Thixo wethu olungileyo. Nangoku Thixo wethu olungileyo usasibonisa elinye icala lakho Thixo encebeni yakho Thixo wethu engunaphakade entle kunale besiyibone Thixo wethu xa sivuka Thixo wethu onamandla amakhulu naleya besiyibone ngezolo Thixo wethu olungileyo. Loo nto ke isixelela ukuthi inceba yakho intle okanye intsha imihla ngemihla Thixo wethu olungileyo. Sincede ke Thixo wethu onamandla amakhulu xa sikhumbula amanina thixo wethu olungileyo xa sikhumbula thixo wethu oodade bethu thixo wethu olungileyo xa sikhumbula thixo wethu oomakazi bethu thixo wethu olungileyo noodadobawo oomama bethu oomakhulu bethu thixo wethu olungileyo ngale nkonzo thixo namandla amakhulu izinto thixo wethu abahamba abathubeleza phakathi kwazo thixo wethu olungileyo izinto thixo wethu abazincamela amasapho abo thixo wethu olungileyo izinto thixo wethu abazincamela bona thixo wethu olungileyo ezinye thixo wethu olungileyo zange bokufika kuzo thixo wethu olungileyo kodwa thixo wethu olungileyo sibona abantu abaphumeleleyo thixo wethu olungileyo sibona abafundisi thixo wethu olungileyo sibona ipresident thixo wethu olungileyo kodwa abazali babo thixo wethu olungizange thixo wethu namandla amakhulu bazingcamla ezo zinto kodwa thixo wethu olungileyo bancamile thixo wethu olungileyo izinto thixo namandla amakhulu sibuleke thixo wethu olungileyo abantu abanjalo thixo wethu olungileyo sibulela thixo wethu olungileyo ababonakalisa uthando kwixesha thixo wethu olungileyo kwilizwe thixo namandla amakhulu elingenalo uthando thixo wethu olungileyo sibulela thixo wethu olungileyo ngosinika thixo wethu olungileyo oomama thixo wethu abasinqwanqwadayo thixo wethu olungileyo abasicebisayo thixo wethu olungileyo sibulela thixo wethu olungileyo usinika thixo wethu olungileyo oomama thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu abatyekayo bububi thixo wethu olungileyo sibulela thixo wethu olungileyo usinika thixo wethu oomama thixo wethu olungileyo abasiqhwabelile izandla thixo wethu olungileyo xa senze kakuhle nabakwazi thixo wethu olungileyo xa senze kakubi basibizile ecaleni thixo wethu basixelele izigqitho zethu neziphoso zethu thixo olungileyo bathixo namandla amakhulu basikelele ke thixo wethu olungileyo ubangcwalise thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu thixo olungileyo apho bathatha khona thixo wethu olungileyo thixo namandla amakhulu nemithandazo yabo bothixo wethu olungileyo ibonakale iphenduleka thixo wethu olungileyo sikunika iduma ke thixo wethu olungileyo sikunika imbeko ngabo thixo wethu olungileyo sicela ke thixo olungileyo umkhonzi wakho thixo wethu olungileyo azothetha ngelizwi lakho mgcine thixo olungileyo thixo namandla amakhulu umomeleze thixo wethu ubuyise thixo wethu olungileyo ingqiqo yakhe thixo wethu olungileyo uyisikelele uyithamsanqolise ngokristu inkosi yethu amen
amen
bawo wethu osezulwini
Thank you.
Bawo masibulele. Bawo masibulele ngokuba uzivulele le nkonzo yethu yanamhlanje umthandazo. Siphinde ke bawo samkele abantu abasijoinayo kule nkonzo. Ingena just after sisuke Old Day Inn, ye Women's Day. Sithemba ke nabantu ukuba njengoba sesiqukumbela le veki okanye sesiyiqala iveki etsha, abantu noko ba-recharge-ile bawo bakulungele ukuqala iveki entsha. Ke bazalwane ewe bawo ba-recharge bawo noba bafake u-please call okanye u-top up yathunyelwa ithu isekhona bawo u-top up buti Top up usekhona bawo
bawo bawo kunqabe no please call for una
please call for una
kuba o WhatsApp base ba
bathatha indawo bawo
no Facebook
phone please call it urgent
ngena nobiza nabanye call back
hayi babo hayi bawo kodwa ukhona ungoku
Asabe
ba. Siyalamkela ke bazalwane. Bazalwane siyalamkela kule icawa yalamhlanje. Sicela ke bawo, sicela nakonto bazalwane into yokuba phambi kokuba siye phambili, sicela umnikelo bawo.
Ewe.
Sicela umnikelo.
Please call nikela.
Please call nikela. Please call subscribe. uba uka subscribe bazalwane ngumnikelo wethu lo. Cofe subscribe. Ungalibali nokucofa like. Ungalibali nokucofa ke la notification bell. Kodwa ke okubalulekileyo uzuthi xa udibana nabanye abantu ubaxelele into yokuba icawa yabantu abangacaviyo iyaqala namhlanje. Bawo ke sizawusondela emazwini anamhlanje. Amazwi anamhlanje sizawafumana phi ba?
Bawo sizawafumana kule ncwadi yokuqala iGenesis chapter 21. Sizokufunda ke verse 17 nezinye ke iivesi ezilandelayo. Sizawubona ke ukuba uBhayibhile uphelela phi na then ke ngoku siye abhuke mhlawumbi sibhalele khona kodwa ke sizoqala emveni kwale ngoma Genesis chapter 21 verse 17
Masifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yeGenesis esahluko samashumi amabini ananye kwevesi yeshumi elinesixhenxe phantsi kwesihloko esithi ukuxoda kukaAgar noIshmael. Genesis chapter 21 verse 17, ukuxoda kukaAgar noIshmael. Ifundeka ke ngolu hlobo. Waliva uThixo ilizwi lenkwenkwe. Samemeza isithunywa sikaThixo kuAgar sisemazulwini sathi kuye, unantoni na Agar? Musa ukoyika ngoba uThixo ulivile ilizwi lenkwenkwe apho ikhona. Suka ume uyithabathe inkwenkwe uyibambe ngesandla kuba ndiya kuyenza uhlanga olukhulu. UThixo wawavula amehlo akhe wabona iqula lamanzi. Waya kuyizalisa intsuba ngamanzi wayiseza inkwenkwe. Ilizwi lenkosi eli Nkosi mayisikelwe ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Walevu Thixo ilizwi lenkwenko. Verse 17 silapha Genesis 21 kuxoxwa uHagari kwakunye nonyana wakhe uIshmayeli. Kusemveni ke kokuzalwa kuka Isaka. Emveni konyaka, emveni kokuza kwesithunywa sihlebele uAbraham into yokuba ngelixesha kulonyako zayo uSara umkakho uzawuzala unyana. Atha kuyiva le nto uSara ithethwa aqhuzula intsini.
Oh.
Ngenxa yokuba eyibona into yokuyingathi imfeketho lithethwayo.
Ewe bawo.
Ngoba abantu baleqa ekhulu le minyaka ngokokuzalwa. Kunjalo nje noSara lo segqithile kwixesha ibiology elibekela abantu abangoomama into yokuba bangazala. Ehleke le nto.
Oh.
Engangathi unomsindo umthunywa kaThixo uhleka ntoni uSara? Ndoni limbangela angakholelwa into ethethwayo nguThixo. Kuzala uIsake ke.
Oh.
Kukhunjula le nto into yokuba wahleka uSara. UThixo akumndwendwela. Ndiyazi ke bawo nokuba uSara ingomntu ukholwa kakhulu. Ngoba ingangathi ayikoko kuqala engawakholelwa amazwi kaThixo.
Oh.
Ngathi ngaphambili yayikhe yavela into yokuba umyeni wakhe lo uAbraham ezaba ngukhokho wenkitha yesizukulwana. Wathi akubona uSara into yokuba ayenzeki le nto, waqonda uzawuthatha awakha amanyathelo.
Ayibo.
Hamba mye nami yokuthatha isicaka esisethu. Usenze sibe ngomnye apha konkosikazi bakho. Mhlambi yena akakuzalela unyana ngoba mna ingathi uThixo undivalile. Wagqitha ngapha kwento ethethiweyo into yokuba wena Abraham kuza kwenzeka into yokuba ube nguyise wesizukulwana esizaba sikhulu kakhulu. Bantwana bahle bakaThixo yenzeka ke le nto sathathwa esisicaka. Bantwana bahle bakaThixo sangena kwaAbraham bazalwane kuthi zawukwenzeka izinto ebesithi lo mama ufuna zenzeke ukuba esisixaka masizale unyana okanye masizale egameni lomyeni wakhe uAbraham. Ithi yawukwenzeka le nto ngokumntu ebecinga okanye ngoku ebengangathi wenza okuhle kuvele ngaphakathi iminqweno yakhe ejonge yena kuphela. Bantwana bahle bakaThixo umgqothe lo mntu bazalwane ngoba ingangathi ngoku wena uphule isivumelwano sakho kwakunye nam. Bantwana bahle bakaThixo ngenxa ke yokuba uAbraham engazi ebekuxelelwe ukuqala into yokuba makayenze le nto nangoku uyakuxelelwa into yokuba makathini. Bantwana bahle bakaThixo isicaka nonkosikazi ophethe isicaka. Bantwana bahle bakaThixo kwabakho ingxabano omnye ke ngenxa yokuba unamandla kunomnye. Bantwana bahle bakaThixo ngenamandla
amandla kwanyanzeleka into yokuba selethwele umntu bantwana bahle bakathixo ngaphakathi kuye bazalwane makabaleke baleke le ntlango bantwana bahle bakathixo kodwa kuthi kwakubaleke ekubalekeni kwakhe ntlango ingangathi lo mama unayo into yokuba akholelwe kulo thixo wabo bantu bamphetheyo bantwana bahle bakathixo uthakulila aviwe nguthixo bantwana bahle bakathixo amxelele uthixo into yokuba jika ubuyele kunkosikazi yakho bantwana bahle bakathixo ngoba uthobele ngoba ikhona into uthixo akubekele yona bantwana bahle bakathixo wayemalo mama wayibona into yokuba uthixo lo nguthixo ozibonelayo bantwana bahle bakathixo wade wathiya loo ndawo into yokuba nguthixo ozibonelayo okanye ngukholwa ubone bantwana bahle bakathixo zithi zawukwenzeka izinto akhulu nyana bantwana bahle bakathixo kuvela uthixo athethe kwakunye noAbraham bantwana bahle bakathixo yonke into eliduna bazalwane bam abathandwa inkosi yanyanzeleka ngoku ukuba yoluke bantwana bahle bakathixo yento yathatha uAbraham nonyana wakhe uAgare uIsmayeli into yokuba maboluswe ngoku bantwana bahle bakathixo ngaxeshanye bazalwane bam abathandwa inkosi ngoku bazalwane bafunda into enye ngaxeshanye mhlawumbi unini unyana kwakunye noyise bazalwane bam bathandwa lilizwi kathixo waxola mhlawumbi uSara ngeli xesha bantwana bahle bakathixo ngoba ingathi le nto iyenzeka kunjalo nje inothixo phakathi waqonda into yoba makazicenge apha kuye ngaphakathi ngoba kuye kwangenelela uthixo emveni kokuba uHagare ekhalile zama ukubalekela entlango bantwana bahle bakathixo kodwa ngoku kusemveni kweminyaka emveni kokuba uIshumayeli selezelwe bantwana bahle bakathixo wenza uthixo ngoba izinto zikathixo azifuni ukuleqwa bantwana bahle bakathixo wenza uthixo wazokwenza elakhe idinga owayelibekile eli lalenziwe ngabantu eli idinga becinga balenzela uthixo wafika uthixo wazobeka idinga lakhe bantwana bahle bakathixo ngoku bazalwane kuzala uIsake bantwana bahle bakathixo uSara uthi akubona into yokuba ngokuba kwaSirayeli okanye ngelixesha abantu babesazi into yokuba unyana wokuqala bantwana bahle bakathixo nguye omele ukutyilifa likayise bantwana bahle bakathixo kodwa ngoku unkosikazi wokuqala kuthi qatha loo nto bantwana bahle bakathixo nangona unyana wakhe emncinci nje kuthi qatha kuye entliziyweni into yokuba unyana wam akumelanga utya ilifa kwakunye nalo mntu ozalwe sisicaka salo mzi bantwana bahle bakathixo Abraham mgxothe lo mntu bantwana bahle bakathixo umntu othwele unyana engangathi uzawunceda olusapho bantwana bahle bakathixo ngoku zakulunga izinto zabantu ebebanceda bantwana bahle bakathixo abantu bamgxothela ngaphandle okanye bamkhuphela ngaphandle bantwana bahle bakathixo naye uAbraham bazalwane bam abathandwa inkosi ekubuhlungwini baloo nto kwanyanzeleka into yokuba makamamele unkosikazi wakhe wokuqala bantwana bahle bakathixo amgxothe azalise intsuba ngamanzi bantwana bahle bakathixo athi wena thutha uhambe bantwana bahle bakathixo ngoba bantwana bahle bakathixo umntu uyazana nentlango bantwana bahle bakathixo wahamba lo mama wahamba wokuvela wabheka entlango eBhesheba bantwana bahle bakathixo apho akubona into yokuba aphelile amanzi bantwana bahle bakathixo ngenxa yokuba wayekhe wadibana nothixo entlango ango wambeka unyana wahamba okukhala kwindawo ekude ingangathi kukudutyulwa kwetolo bantwana bahle bakathixo wahlalapho walila lo mama ngamanye amathuba izinto ezenzeka ngaphambili fokamngoni zizinto ezikulungiselela into eyawuze yenzeke kwixesha elizayo bantwana bahle bakathixo ingangathi uAgare lo sele esentlango nje uqhelene nentlango bantwana bahle bakathixo kunjalo nje uyazana nothixo osentlango bantwana bahle bakathixo ingangathi uAgare zakumosheka okanye akuphela amathemba apha kuye yena ubaleka ayentlango bantwana bahle ubuhle bakaThixo ngoba bazalwane zikhona izinto omama bethu okanye abantu abangamanina abadibana nazo ezibabangela bazibone besenhlango bangona bahle bakaThixo mhlawumbi namanina elilethu ilizwe bangona bahle bakaThixo babona otata bamakhaya abo emane phoswe jele bangona bahle bakaThixo bazibona bazalwane abathandwa lilizwe kaThixo besenhlango kuphela amanzi entsubeni akuphela amanzi entsubeni akubikho themba ingangathi zonke izinto ziyafa bangona bahle bakaThixo kodwa lo mama walila
walila
ngoba wakhe walila mhlambi ngaphambili waviwa nguThixo bantwana abahle bakaThixo mhlambi ngokokwakhe bazalwane bam abathandwa inkosi lo mama unento ethi uThixo wakhe wazibonela ngaphambili ngoku ndikhala kule ntlango ndicinga into yokuba uThixo mhlambi nalapha uza kuzibonela uThixo bantwana abahle bakaThixo bahamba mama bakhetha into yokuba thina ingangathi namapolisa oyikwayo nathi sizawuya kuwo ngoku bantwana abahle bakaThixo ngoba siphelelwa zizinto zokusela endlini asinazinto esinesicinga into yokuba onyana bethu bazawukhula babezizo bantwana abahle bakaThixo kodwa ekulileni kwalo mama uThixo waliva ilizwi lenkwenkwe mhlawumbi fokamngoni sinabantu abangamadoda namhlanje abakwindawo abakuzo ngenxa yezililo zomama babo bantwana abahle bakaThixo ndilapha nje kukhomo sinala ngoma ndinjenjenje kumama bantwana abahle bakaThixo baninzi abantu abakwindawo abakuzo ngenxa yokulila kwabazali okanye kwamanina asecaleni kwabo ngoba abazalwane iyaziwa nasendaweni bantwana ezininzi bantwana abahle bakaThixo kude kuthiwe nina athandaze kudilike indaba bantwana abahle bakaThixo mhlambi bazalwane silapha nje ukuba abamama belilethi lizwe zange bathatha ithuba lokuba mabame ngenyawo balwele lizwe mhlambi ngesingafikanga apha bantwana abahle bakaThixo ngoba akuma umntu ongumama bantwana abahle bakaThixo kuviwa nelizwe lenkwenkwe bantwana abahle bakaThixo mhlambi amaphupha amakhwenkwe amaninzi bantwana abahle bakaThixo afezeka ngenxa yenyembezi zabantu abangomama mhlawumbi amaphupha abantwana abaninzi afezeka ngenxa yokulila belilela kuThixo kuba bebona into yokuba ingangathi ngoku aphelile amathemba bantwana abahle bakaThixo ngoba mhlawumbi abantu abangotata mfokamngoni kuthi kuba kubanzima bakhethe ukusonga izandla okanye babaleke bangayiboni intlekele kodwa lo mama ukhethe nje into yokuba bona ukufa kodwa angabikude kakhulu nokunxunguphala kunyana wakhe bantwana abahle bakaThixo uthi akufika apho afika lile lo mama elilele unyana wakhe bantwana abahle bakaThixo ngoba yena mhlawumbi angakwazi ukumelana nobunzima basentlango kodwa unyana wakhe ingathi angonzakala kunjalo nje angafela apha entlango bantwana abahle bakaThixo kodwa ekulileni kwalo mama waliva ilizwi uThixo
waliva
tamna lenkwenkwe bawo
oh
akuchiwa apha ke ndiye kuba yilile nini mhlawumna lenkwenkwe yayililela ukwenzakala kukanina ngoba kuthi kwakwenzakala umzali esonzakala ngenxa yokubona abantwana bakhe besokola alila umzali kuloo ndawo alila kuyo ngoba ngamanye amaxesha akafuni ukubonwa ngabantwana alile kodwa abantwana ngenxa yokubaleka kobukho komzali ngeli xesha ayive umntwana into yokuba umzali apha khoyo unxunguphela alile umntwana naye ikhalela uThixo mhlawumbi ukuviwa kwelizwi lenkwenkwe kungenxa yokuba belililela unina bantwana abahle bakaThixo mhlawumbi belililela into yokuba ekubeni umama esacrifice izinto ezininzi kangaka walibala ubuyena kube khonza abanye abantu ngoku abantu bambhatala ngale ndlela mhlawumbi lo nyana ulilela nezonto bantwana bahle bakaThixo walila mhlambi ngenxa yokubemncinci mhlambi lukhona nonxulumelwano kwakunye noThixo mhlambi utyityimbisele umne uThixo esithi ndize apha ngenxa yabakhonzi bakho abavumela into yokuba mandibe lapha ngoku ujikele uye namntu owakhe wandikhusela bantwana bahle bakaThixo mhlambi omnye uthakukhala kuvakale ngaphakathi ebantwaneni bantwana bahle bakaThixo ngoku uThixo wayiva loo nto bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo ukhona entlango bantwana bahle bakaThixo uThixo sele entlango kungekho nto yokuphila kodwa uThixo uyawavula amehlo entlango wavula amehlo uThixo entlango ukuba uHagare abone amanzi bantwana bahle bakaThixo ingangathi uThixo futhi kwalapha uyaphinda uThixo uyazibonela bantwana bahle bakaThixo kulileni kwakhe kanti ulilela omnye umntu oza kuba nguyise olunye uhlanga bantwana bahle bakaThixo ngoba siyaza apha ebhayibhileni fokamngoni into yokuba emveni kohlanga lwamasirayeli oluvelayo kukho nohlanga lwama-ishumayeli bantwana bahle bakaThixo olwavela ngenxa yokulila kwaloo mama bantwana bahle bakaThixo kwakulila abantu abangoomama fokamngoni kukho izizwe ezizalwayo bantwana bahle bakaThixo kwakulila umntu ongumama kukho izinto ezininzi ezilungayo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi namhlanje simele ukujonga iinyembezi zomntu olinina bantwana bahle bakaThixo simjonge into yokuba ulilelani amathuba amaninzi uyakufika into yokuba akalileli yena kodwa ulilela inzala yakhe bantwana bahle bakaThixo okanye ulilela abantu abasondeleyo kuye bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi namhlanje abazalwane sizise into yokuba ekulileni kwenu bantwana bahle bakaThixo ukhona uThixo kule ntlangweni kuyo bazalwane bam abathandwa nguThixo ukhona uThixo bantwana bahle bakaThixo ekujikeleni kwakho ngabantu ububasebenzela okanye ngabantu ububakhonzile ukhona uThixo bantwana bahle bakaThixo wena lila kuThixo uThixo uza kuvula amehlo mhlawumbi wena ucinga aphelile amanzi kodwa akulila kuThixo akuva uThixo uThixo uza kuvula amehlo ubone into yokuba nalapha entlango kukhona ukuphila ngenxa kaThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen.
Oh,
siza kuweke ngokubawo.
Ewe baba. Kule ncwadi ke baba. Ufunde kuyo.
Mhm.
Verse 17. Waliva uThixo ilizwi lenkwenkwe. baba. Ndingachitha ngaxesha ke.
Ngosi yam.
Ukutsho ukuthi uThixo
ngosi yam
uyaliva ilizwi lenkwenkwe. Sizokuthi bomama uThixo uyaliva ilizwi lenkwenkwe. Kusentlango.
Awu, bawo.
Mhlambi kufuneka bese ntlango kuqala. Apho azowuphela khona amanzi entsubeni. Bokhona ilanga ligqatsa kunene. Bokhona naxa uhamba uve inyawo lakho xa linyathela emhlabeni thulekile.
Awu Nkosi yam.
Kwenzela uThixo azoliva okanye azosiva isikhalo sekwekwe.
Ewe bawo.
Bawo isininzi sethu kubantu abamnyama mhlawumbi siza kurelata noba kudirect noba ku-indirect.
Awu Nkosi yam.
Kodwa sikhuliswe ngomama abaphangela ebalungwini.
Ewe bawo.
Emakitshini. Nangoku. Sebekhona abantu abakwazi ukuthethelela amalungelo abantu abaphangela emakitshini.
Awu Nkosi yam.
Kodwa impatho.
Impatho.
Efumaneka emakitshini. Ayintlanga.
Awu Nkosi yam.
Umntu ade angayazi nokuba uza kubheka phi. Lala namhlanje uphangela. Uvuke ngomso usentlango.
Awu Nkosi yam.
Khalelwa lusana. Lala namhlanje izigqibo bezizihle phambi phakathi ko-Abraham noSara.
Ewe bawo.
Uvuke ngomso into ngumama.
Awu.
Sithumela utata.
Ukuba
ndulule.
Yazi
nokuba bekwenzeke ntoni kodwa kuthiwa ndulule. Ngoku mhlawumbi uzibona usentlango ngoba xa ungenanto bawubonani. Kungcono kwa uba likhobokazana.
Ewe bawo.
Ngoba uyayazi ukuphela kwenyanga okanye ngexesha enivumelene ngalo.
Ewe Nkosi yam.
Uzawukwazi ukugqwaya iproti emagqeni.
Awu Nkosi yam.
abantwana balale bedlile
nje. Oh, yebo bawo.
Phela kunyanga.
Mm.
Uzokwazi ukungena evenkileni buye namaqabashishi.
Yebo bawo.
Abantwana banqibe.
Yebo nkosi yami.
Isikolweni. Uphela kwenyanga.
Phela kwenyanga bawo.
Uzawuthi thenge isepha nevazelina.
Mm.
Abantwana bahlambe. Fane nabanye abantwana.
Ewe nkosi yami.
Nokuba impatho injani ukuba likhobokazana kodwa likhona ithemba.
Ewe bawo.
Lokubana ikhona into eza kwenzeka. Uba uyamamela kakuhle.
Ewe bawo.
Bawubonani uba uyamamela kakuhle. Abantu abaphathwa kakubi okanye abantu abangcuthekisa abanye abantu ngobukhobo kazana.
Mhm.
Ngabantu abanguma.
Ewe bawo.
Abantwana bahle bedinga athi into ayonqenayo ukuyenza.
Mhm.
Uzawuthumela ikhobo kazana.
Ewe bawo.
Banyamezele ezomeko abamama bethu okanye.
Ewe nkosi yami.
Abazali bethu benethemba lokubona. Ovusa umzibabo bazokwazi ukuwavusa amakhaya abo
njalo bawo
ngoku sibona ithemba lalomama
hawo nkosi yami
sibona bantwana bahle bedinga ithemba lalomama lisenhlango
hawo
bantwana bahle bedinga uthi lomama bantwana bahle bedinga mandingakuva bantu okanye mandingakuboni ukuphuma
umphefumlo
bantwana bahle ithemba ke selisezantsi sencamile yena ukubana bantwana bahle bedinga ikhona okanye ithemba lakhe nalilisifa
ewe nkosi yami
bedinga athi kubana mandisithele kulo bantwana bahle bedinga bantwana bahle bedinga kodwa uYesu umbetha egqinise njalo
ewe nkosi yami
ukubana ithemba lakhe ngoku lichabalele bana labahle bedinga samva ke isithunywa sisemazulwini okanye sathetha sisemazwini
ewe nkosi yami
mama ndini bana labahle bedinga uThixo usivile isikhalo somntana bana labahle sizokuvuselela elo themba
lalo
bana labahle bedinga bese lifile enhlizweni yakho bese lifile enhlango amanzi ephelile bana labahle bedinga nesonga ubusiphathisiwe siphe lile endleleni bana ungayazi nokuba uzowuyaphi na bana abahlibedinga ungayazi nokuba bana abahlibedinga uzobheka waliphi na
ngosiyama
bana abahlibedinga uthi xa ujonga emva uthi mhlambi bekubhetere kwakafaro bana abahlibedinga nalemeko niphila yongoku bana abahlibedinga uthi xa ujonga ngaphambili ungaboni kwanto bana
abahlibedinga ubone
nje ulophulelanga bana abahlibedinga xa jonga entsubeni kuphele kwaye elo thontsana bona bahlodi xa ujonga etesini kuphele kwaye eso songa ubusinikiwe bona bahlibedinga xa ujonga ithemba lakho ubuthembele kulo ingangathi lingakwazi ukukunonabisa bona bahlibedinga nalo bona bahlibedinga lizokufela ezandleni zakho iphupha lakho lizokufela ezandleni zakho bona bahlibedinga so ufuna ukulishiya bona bahlibedinga itsa okanye itsale inimba bona bahlibedinga avele uYesu bona bahlibedinga avele uThixo bona bahlibedinga ngesithunya sakhe ekubethe gqeni bona
bahlibedinga
sisibile isikhalo bona bahlibedinga sekwekwe sizonixelela loo nto bona bahlibedinga suyilahla itawuli bona bahlibedinga ngoba uThixo usivile isikhalo sekwekwe bona bahlibedinga usivile uThixo isikhalo sekwekwe nokuba kungamnyama emehlweni yakho noba kungakubi bona bahlibedinga phambi kobomi bakho ingangathi izinto azenzeki kodwa sizokuxelela namhlanje ukubana uThixo ukubethe gqeni uthi bona bahlibedinga isikhalo usivile bona bahlibedinga isikhalo sekwekwe usivile isikhalo sethemba lakho usivile bona bahlibedinga thabatha ke amanzi bona bahlibedinga
Uthi ithi iBhayibhile emveni uba sithathile isithunya wala bahle badinga waphakamisa amehlo akhe wabona wala bahle badinga
ngosi yami
wabona iqula wala bahle badinga kwazalisa intsuba yakhe ngamanye amathuba wala bahle badinga imeko xa sisingubu xa sisigubungele wala bahle badinga asiboni wala bahle badinga namanzi lana aseqaleni
kwethu
ayithi iBhayibhile lalingekho eliqula wala bahle badinga ayithi bona iBhayibhile lavela labakhona emveni bana sithethile isithunya iqeqe bana lalikhona eliqula wala bahle badinga ngamanye amathuba xa sisenhlango asiboni nancedo olubana bahledinga luseceleni kwethu kodwa namhlanje uzosibonisa lona uThixo bana bahledinga ukubana lisekhona ithemba lisekhona ithemba nokuba ubomi bakho ngabonakala kumnyama nokuba ungathi xa ujonga abantwana bakho ufike ngathi ithemba liyaphela ngoba ulahlekelwe yinto ibiba ebibenza uba mawaphile kodwa sizokuxelela namhlanje uThixo usivile isikhalo sekwekwe bantwana bahle bedinga umhlawumbi kufuneka uqale ube
sentlango
umhlawumbi kufuneka kuqala litshise ilanga bantwana bahle bedinga uthi bantwana bahle bedinga le nto ubuyiphathisiwe iphele xa ujonga entsubeni bantwana bahle bedinga akukho nto bantwana bahle bedinga wenzele ilizwi likathixo lizokuvakala atho omnye umbhali bantwana bahle bedinga ezintsizini zethu iliso lakhe liyabona bantwana bahle bedinga umhlawumbi kufuneka kuqale sibe semgqophezweni
wesono
bantwana bahle bedinga umhlawumbi kufuneka kuqale usathana acinga ubana usigqibile bantwana bahle bedinga wenzela uthixo azosithatha bantwana bahle bedinga asibeke kwindawo eziphakamileyo kwenzela ukuthi xa sifika ngaphesheya bantwana bahle bedinga sibe nento esiyibalisayo sithi uthixo usithatha apha usibeka apha bantwana bahle bedinga ngabunobubele
ngeathi
bantwana bahle bedinga waphinda akonela usithatha apha usibeka kwindawo eziphakamileyo abona bebele ngathi uyasiva ke isikhalo sakho mama uYehova uThixo uyasiva isikhalo sakho bantwana bahle bedinga uyasiva isikhalo sekwekwe uYehova uThixo bantwana bahle bedinga usiva bantwana bahle bedinga oAbraham sebe sikhululile okanye sebe sigxothile bantwana bahle bedinga usiva oSara sebelibele ngathi bantwana bahle bedinga bacinga bana sizowufela enhlango kodwa sive uThixo ongoba unguThixo ovayo ngoChrist inkosi yethu amen
amen
Oh,
waleva uThixo lizwi lenkwenkwe. Silapho bazalwane.
Eyi ngozi yami.
Busando sijoyina le icawa yabantu abangacawiyo. Zama ukwenza umbulelo kumanina. Genesis 21 verse 17. Alevu uThixo lizwi lenkwenkwe. Kugqotwa uHagari apha kunye nonyana wakhe uIshmayeli. Okweliso lenyama ba umngoni. Thina singabantu siya kwazi ukumkhomba umuntu osikelelweyo kuThixo.
Oh.
Ubani? Kunento yokugcwala abantu kwakhe. Sikelelwe kuThixo. Ubani ingathi izinto ebezifuna unazo.
Oh.
Sikelelwe kuThixo. Sinalo ke neliso lokubona abantu abangasikelelwanga nguThixo.
Oh.
Bana kafunwa ngabantu. Ubani khonto yakhe iphumelelayo.
Hey.
Londo ithi uThixo kude kuye.
Oh.
Sinawo okanye sicinga sinawo lo mandla okubona ezo nto zinjalo. Kodwa ingangathi thina sibona iziphumo hayi intsikelelo kaThixo. Kuthi ke zakumoshakala izinto ngenxa yokuqhela ubona abantu abasikelelwe uThixo. Sizigqibele kwangokwethu into yokuba uThixo ukude kuthi. Bantwana bahle bakaThixo. Kude ngamanye amathuba kube khona abantu abacinga into yokuba banawo amandla okusikelela abantu. Bantwana bahle bakaThixo, sibone nasecaweni xa umntu esenze isono esibonwa ngamehlo. Akugqothwe ngumntu onezono ezifihlakeleyo okanye ezingabonakaliyo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi kuthiwe umntu oye wamitha mhlawumbi engenamyeni. Bantwana bahle bakaThixo, uyasikwa ecaweni, akugqothwe umntu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba wenze inyala khutshelwe ngaphandle, uyise umntwana abe lapha ngaphakathi. Kodwa le nto ayithethwa le, bantwana bahle bakaThixo, ahlale yena mhlawumbi ngamanye amaxesha bekuliqumrhu eli libeka lo mthetho. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba siyabaza abantu abasikelelweyo nabantu abangafanelwanga kukusikelelwa nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, uthi wawuxabane mhlawumbi nokuba kungumfundisi ecaweni. Bantwana bahle bakaThixo, ugxothwe ukhutshelwe ngaphandle, ibe ngangathi nguwe lo ungasikelelwanga nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku simbonwa gare. Bantwana bahle bakaThixo, egxothwa ngabantu ebengangathi unceda bona. Bantwana bahle bakaThixo, aphoswe entlango, ngoba entlango ingangathi akekho uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, zakumoshakala izinto siba sentlango mfokamnguni, kube ngathi akekho uThixo entlango okanye ukude kakhulu kuThixo xa usentlango. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje bazalwane sizama ukuthi intlango okuyo akekho kuda uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, wakuphoselwa ngaphandle ngabantu abakususi kuThixo. Bantwana bahle bakaThixo, wabakude nokuthandwa ngabantu, awukho kude kuthando lukaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, bakujikela abantu ubanceda ngemisebenzi yakho. Bantwana bahle bakaThixo, ude uncame izinto ezithandwa nguwe. Bantwana bahle bakaThixo, kufuna
unqeda abantu bakuthatha abantu bakujikele akakujikelanga
hayi mana hayi
bantwana bahle bakathixo wokuphelelwa ngamanzi ubucinga into yokuba aza kusustain endleleni bantwana bahle bakathixo uzibone usentango awaphelanga amanzi kuthixo bantwana bahle bakathixo ngoba uthixo zakuphele zethu izinto zokwenza aziphelanga ezikathixo bantwana bahle bakathixo siza namhlanje sizokuthi bangakugxotha abantu ugxothwanga nguthixo
bawo uyibambe isandla uthi kwa uhagara sivikwe isikhathi ngosukoyika abathi kwekwe uyibambe
isandla
isandla Ndicinga bawo abazali bethu besibambe isandla
ewe baba
inhlamba Thixo sithunywe siyamxelela bamakangoyike
ewe baba
kwaye sumxelele lenjongo kaThixo ngalonyana kodwa abasukanga ngalaxesha inhlango necondition zasenhlango azisukanga sikhuliswa ngomama nengomakhulu buye esikolweni kungekho kudla ini mini
awu nkosi yami
kokudla
ewe bawo
mama makhulu kusajonga jongba uzoyohlupha umabani ngoku zeneqhinga makhulu
zeneqhinga bawo
misa manzi pha eziko awabasele
ewe bawo
kuba sibambe ngisandla
ewe bawo
khule kanye abasele abila manzi
bila manzi
mane eyojonga acha manzi
hey nkosi yami
galela
manye bawo
bonona bahle yahamba ixesha sinethemba ba kuzolala udliwe ekhaya
ewe nkosi yami
bonona bahle bedinga side sibiwe bubuthongo
awu nkosi yami
bonona bahle bedinga silale sinelo themba lokuba uzawulunga bantwana bahle bedinga esibambe ngisandla
sibambe ngesandla bawo
inhlango ngoba ikhona ithemba liza kulunga bantwana bathe bathi bantwana bahle bedinga omama xa besibalisele imeko zethu okanye xa singangathi siyalibala ukuba bebesibambe ngesandla athi ungalibala ukuba ndandikubambe
ewe nkosi yam
ufuna ukukhumbuza akakuba uyakulanda
ewe bawo
ukukhumbuza imeko owawusuke kuyo nangoku sewupasile umatriki
bantwana bahle
bedinga ngoba abantu abaphelelwa zinto zothetha bantwana bahle bedinga ewe siyavuma umpase kakuhle umatriki uza kumsa njani na esinaleni
kodwa
abazali bethu basibambe ngesandla bantwana bahle bedinga kungekhonto ekhaya bantwana bahle bedinga uzibone sowusiye evasithi bantwana bahle bedinga nasevasithi bantwana bahle bedinga usenhlango kunjalo bantwana bahle bedinga ngoba idinga libekiwe bantwana bahle bedinga nasevasithi ubanjwe bantwana bahle bedinga ngamazinyo okanye ubanjwe ngesandla abefuna abanye abantwana bantwana bahle bedinga ngemini zokuthunyelwa kwemali bantwana bahle bedinga wena uthi noba uyacinga ufona kanti nekhaya izowuthathwa phi nale mali bantwana bahle bedinga abazali bangena ilokishi bantwana bahle bedinga babophe ibhanti bantwana bahle bedinga ngoba basibambe ngesandla bantwana bahle bedinga basibambe ngesandla bantwana bahle bedinga side sigqibe ukufunda bantwana bahle bedinga ukuba siyagqiba okanye bantwana bahle bedinga xa ithunyelwa le mali
bale bahlibedinga uzawuthunyelelwa imali yokudla awuzuba naso isihlangu sokuphuma ubheke
esikolweni
balokhe isihlangu yinto engangathi phezulu awuzuba naso into zokuhlala
babo
bale bahlibedinga kodwa bale bahlibedinga ubheke eklasini bale bahlibedinga uzimisele nangoku sowugraduatile
qhubekeke
abazali bekubamba ngesandla benzi bale bahlibedinga ngabidinga libekiwe ndifuna ukuthi bazali sanokuncama likhona ixesha lokubana likhanye ilanga bale bahlibedinga likhona ukubana ixesha lobana iyeke imvula bale bahlibedinga unethe nidle iziqhamo bale bahlibedinga zokubana nisibambe ngesandla bale bahlibedinga ndifuna ukuthi sanokuyeka ukusiba okanye ukubabamba abantwana abane ngezandla ngoba uthixo ukuthembisile akuthembisileyo
Bawo apha lo mama phanze wenza into ebuhlungu ayiyeka into ayiphiweyo nguthixo into yokuba izifele kodwa uthixo usamkrweca uthi le nto ndikuphe yona ndibambe ngesandla bantwana bahle bakathixo nokuba ungaba sentlango kodwa ikhona uThixo into akuphe yona ibambe ngesandla yiyo le eza kukhulula ngenye imini bantwana bahle bakathixo mhlawumbi abanye bethu foka mngoni izinto noko esikwazileyo ukuzenza zizinto eingamaphupha omakhulu bethu bantwana bahle bakathixo ngokuba mna ndifundanga ndidinga into yokuba kwesami isizalo abekhona umntwana oyileyo esikolweni bantwana bahle bakathixo ngoba into lena ibambe ngesandla oyiphiweyo bantwana bahle bakathixo nokuba kwenzeka ntoni nokuba ukweyiphindawo nokuba kunzima kangakanani kodwa into iphiweyo nguthixo mayingasuki esandleni sakho bantwana bahle bakathixo yona ndibuhlungu faka mngoni endiyibonayo apho usara uyazana nentlango bantwana bahle bakathixo usara uyazana nokuqinizelwa nokubekelwa bucala ngabantu ngenxa yokungabi nanto ngoba wayikhe akabi naso isiphiwo sonyana bantwana bahle bakathixo wade waluphala uyazana lo mama nentlango kodwa kuthi kwakulunga ibe nguye wokuqala ukuqinezela umntu bantwana bahle bakathixo ngoba bazalwane abantu bakulungayelwa bayalibala bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ujikelwa ngabantu abalibeleyo into yokuba wakhe wabanceda ngaphambili bantwana bahle bakathixo kodwa xa belibele bona uthixo akalibelanga uthixo umane kwacaceni athi into endikuphe yona ibambe ngesandla bantwana bahle bakathixo isiphiwo sikathixo noba ungagxothwa ubekwe kweyiphi indawo nokuba ungaqinizelwa kangakanani Piwayo nguThixo uyiphiwa nguThixo kunjalo nje okuvumelene nako kwakunye noThixo useza kwenza njalo uThixo bantwana bahle bakathixo ngoko okuphiwayo nguThixo nabo bantu balibele bona uThixo akalibelanga bantwana bahle bakathixo ngoko bazali okanye bantu amanina elilizwe bantwana bahle bakathixo zasingalibali into yokuba kwinto zonke sikuzo kwintlango zonke esidibana nazo apha emhlabeni uThixo akasilibelanga kunjalo nje uthixo uyasazi isiphiwo sakho uthixo ungalahli isiphiwo ngenxa yokucajukelwa ngabantu ungalahli into eyiphiwa nguthixo ngenxa yokujikelwa ngabantu ungalahli into eyiphiwa nguthixo ngenxa yokuba sentlango kwakho bantwana bahle bakathixo ngoba umsebenzi kathixo uyabonakala entlango
thixo awavula thixo
wawavula uthixo
intlungu
iyakwazi
ukuwavala
uvala amehlo
amehlo wakho ungaziboni nezi zinto usikelelwe ngazo kuthixo ungaziboni nezi zinto ziluncedo zilapha ecaleni kwakho kodwa uthixo
xa ekhumbuza ukuba injongo yakhe ngomntana wakho yintoni ayavuleka amehlo
vuleka amehlo
baba ithi pha phezulu xa simcenga esisixa esisithunya sukuma
sukuma
abahlibedinga sozeke amehlo banala bahlibedinga abamehlo banala bahlibedinga soze avuleke banala bahlibedinga usalele egami kwendlela banala bahlibedinga usalele ngenyembezi
ngoxa
banala bahlibedinga uvuthulule okanye usukume ume kwenzela ukuthi azovuleka amehlo bana bahlibedinga umhlambi ungaboni ukubana kukhiqula aphecaleni kwakho ulele wena okanye uyalila bana bahlibedinga inyembezi zigcwalise amehlo bana bahlibedinga inhlungu iqine bana bahlibedinga nale ngqondo yokucinga le bana bahlibedinga kodwa namhlanje sizothi uThixo onakho
uzakuvula
amehlo akho bana bahlibedinga amehlo akho umhlambi enyama angavuleka bana bahlibedinga kodwa bana bahlibedinga inhliziyo yakho yona ivaleke ngoba bana bahlibedinga ingxaki bana bahlibedinga iqinanisele bana bahlibedinga ixele ameva bana bahlibedinga akhonto ikhulayo ithemba lakho lifile bana bahlibedinga kodwa sizokuxelela namhlanje sukuma ume kwenzela ukuthi azovuleka amehlo akho umhlambi naliqula aphecaleni kwakho kufuneka usukume kuqala wenzela ukuthi uzokwazi ukugalela amanzi encubeni bana bahlibedinga alikho ke ayikho inhlango akubeka kuyo usathana
inceba
kathixo ingakulandeli khona bana bahlibedinga isekhona inceba kathixo bana bahlibedinga eqaleni kwakho kule nhlango kuyo bana bahlibedinga usaphefumla nje bana bahlibedinga umoya usangena emathatheni inceba kathixo isekhona bana bahlibedinga kufuneka kuqala bana bahlibedinga amathemba yethu adake bana bahlibedinga sifune bana bahlibedinga ukufela inhlango nathi nosana lethu kwenzela ukuthi uThixo azosibonakalisa ebomini bethu bana bahlibedinga kufuneka siqale sitshiswe lilanga
bana bahlibedinga
kwenzela ukuthi sizowumaza umuntu otshiswa lilanga ngomso bana bahlibedinga kufuneka kuqale singabi nawo amanzi entsubeni kwenzela ukuthi sizowumazi umuntu bana bahlibedinga ongenawo amanzi ngoba uqale kwavulwa awethu amehlo wanguthixo wezuko
uthixo
wempheko angasikelela ngoku ude kube sephakadeni amen
amen
Oh, no, 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 no,
Siyabulela.
Bawo masibacenge okanye mawacenga namanina bacenge onyana neentombi zabo babambe ngesandla
bawo
ukuba uyasukulisa umbambe ngefele lentamo
acofe ba
siyakunika lona acofe usubscribe nalo ukubukelisileyo makhulu wam uthi umbuzi uba umcofile na usubscribe kwenzela ubana le channel izokwazi ukuthi inyuke ibheke phambili namanye amanina afana nawe okanye oomama omakhulu abafana nawe bazokwazi ukuthi bayifumane le nkqubo oyifumeneyo. Uba ke uniyayithanda ke le nkqubo ndicela nicofe ulike uyithumelele nakwabanye abantu ba ngoku ukuthi uyishare. Nakule veki zayo ke sisekhona ke
bazawebawo
ucofe laa nto kuthiwa yi-notification button kwenzela uba izokukhumbuza xa siqala icawe yabantu abangacawiyo. Nala nkonzo yomlomo ke eziteksini ezibhasini nakulaa ndawo ukutyiwa khona ukutya kwaserenkini bani baserenkini ndiyandicela nenze kanjalo. Mzalwana uWilliams nalapho kuloo venkile yakho
xa
ukhwaza phaa usicela uzukhwaza ubana icawa yabaaiyo ikhona ngentsimbi yesihlanu.
Ewe umzalwana uWilliams unqabile
babaqabile
ndiyaqonda ndiyabona into uyambeka ngendlela eyehlukileyo babo.
Andimbeki babo.
Awumbeki uyamthuma.
Uyamthuma.
Okay.
Ndifuna ndimbamba ngesandla. Hayi ndimbamba ngofele le ndaba. By the neck.
Okay ke babo since ke sesithetha ngobeka babo. Si zama ubhiyozela i-Women's Day.
Eyi baba.
Ubelated babo.
Ubelated.
Kwakungonyaka ka
bawo ndingatsho happy belated birthday Women's Day.
Ewe happy belated ntontoni ubelated lowo bawo ngonyaka ka-1956 bawo kukho amanina athatha istand nethi esisevetshe.
Oh maxawenza ubuza bawo wathatha istand sika olady bangokwendlela
nothi esisevetshe okanye sefruthi bawo kodwa athatha istand against i-apartheid leyayikhona bawo omama uLilian Ngoyi pha noHelen Josephs Josephs Muslim God.
Hayi bawo
butha pha. Okay uHelen Joseph nabanye koomama bathatha i-stand into yokuba bafuna ukuviwa nabo
ndiyokuba
asihambiselani nendlela enisiphethe ngayo ngabomama ke basibangele sibe lapha bawo. Ndithetha loo nto ke ndifuna ukuthi kule nkonzo yethu yokubeka kukho laa ndawo ke bawo ndisene-peace job okwangoku bakuyo mhlawumbi i-peace job masele siyibeka phaa kuthixo ndiyoba mhlawumbi izawuba yi-huge job okanye i-big job. Kukho isikolo phaa ekuthiwa ifuniwe lapha ibangilizwe eqhoku
mandingathethi bawo
thethaqhubeka bawo kodwa ke bawo phaa ndibeka phaa i-principal yakhona kwimbali ke yesasikolo ooprincipal bakhona ixesha elide bingabantu abangootata kodwa ngoku uprincipal wakhona phaa ifuniwe usandokubekwa ngumiss Sakati i-principal yokuqala elinina kwesasikolo nguye ule nto so ndibeka yena ke bawo kule nyanga yenkokheli ezingoomama ndibeka yena ke nequmrhu lakhe elilawulayo phaa akhona amanina phaa apha kwela qumrhu lakhe ndibeka nabo ke phaa omempiliso ndiyafuna ke umbeka phaa omempiliso kakhulu ngoba ke xa ndisiya phaa esikolweni ndiye ndikhwele phaa kuye ndikhwele phaa kuye kodwa ke ela qumrhu ke leenkokheli zamanina phaa kwesa sikolo ndikuso baqhuba kakuhle e-BCM ke bawo i-Buffalo City Metro i-district le yesikolo kukho izikolo eziyakhathagorayizwa ke based on indlela abapasa ngayo elaqumrhu ke lo mama lapha ifuniwe liyicategorize kwenye iclub ekuthiwa kuclub 90 to 100.
Thini?
So bapha ke isikhokelo sabantu abangomama balandela ekhondweni laba mama ke bangu 1956 bakhokela kwixesha elinzima lo kungapasi kwabantwana. Ndibeka bona ke bawo, ndibeka bona ke namhlanje.
Eh bawo, ungawisile tafile bawo, ungabeka mani namanini.
Eh, iwase kuthiwa zimbokodo noba zimbokodo bawo.
Hey, kodwa ke hayi, sesivile bawo.
Ewe bawo.
Efuniwe.
Ewe, molweni, 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 molweni bazalwane.
Bawo, udlala ingoma bawo.
Bawo, bese siyidlalile ingoma bawo. Simela sithini ngoku, masigoduke.
Bawo, udlala ingoma sigoduke.
Sidlala ingoma sigoduke uthi masidlala ingoma lo bawo. Samkele ufefe bawo.
Ewe bawo.
Fefe lenkosi yethu Yesu Kristu, thando likaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele. Ungahlala kuthi sonke dibuye inkosi yethu Yesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
yokuba ubuyile ecaweni. Siyathemba ke into yokuba ihambe kakuhle imini yakho yangecawa. Ukuba ke khanguye ecaweni le nkonzo esiyenzele wena. Ukuba ulinina kweli le nkonzo esiyenzele wena. Masibulele kumntu wonke osibulele osibukeleyo yale mini yanamhlanje kwade kwabalelithuba. Inkosi bazalwane, caba yabantu abangacaweyo yabuya kule vekzayo yentsimbi yesihlanu ngecawa. Le icawa yabantu
abangacaweyo. Ningalibali ukuthanda uThixo, thandaze kaye Baba yenu.
Enkosi, bye bye.
Baba yini, Baba yini, Baba.